kurondera umwe uri kurondera urumogi none ivyo bintu kugira ngo ikintu kibanze gitora umuti mubari ndagishirebwo nuko leta yobanze kirukana abantu bose bari muri leta bari mu rudandaza rwavyo kuko benshi n'abadandaza muri leta kandi bakabikora binyuranye n'amategeko kuko hari itegeko bita kizi ko kizira kubangikanya amabanga la loi sur les incompatibilités
Nasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanyumwanyi bacu ba muri kumurabana natwe mu makuru y'ibiganiro fya misiyo tuba turi ko turabashikiriza ngakumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV banesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bivugwa irya nino kumunsi wejo nibwo twabashikirije inkuru y'abacamanza 40 birukanwe ubacamanza ngaha mu gihugu c'u Burundi umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yarafashe iyo ngingo kubera abo bacamanza bigenjeje nabi ndetse bamwe bakaba barahawe n'ibihano birimwo n'umunyororo bakanatanga ihadabu twarababwiye kandi amakuru y'abamusitanteri bagiye barakugwa ibyo byose bikaba biriko birakogwa n'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutunganya igihugu ndetse no gukura abategetsi bariko barigenza nabi Hari abategetsi bariko barakora amanyanga mu rudandazwa rw'igitoro bati igitoro cha buramatari na mustaneri iri sibara mu gihugu muti abo ba buramatari na mustaneri bo bariko baragira uruhe ruhara mu kudandaza igitoro mu buryo butemewe harabanyagihugu batwandikiye batubwira bidogera ingene igitoro gitangwa mu mihingo itandukanye y'igihugu cancane bidogera akarenganyo kabajejwe intwaro mu gihugu bihaye ububasha bwo kuronka igitoro bashatse canke bakagiha uwo bashatse maze abandi bakabura abatwandikiye nabo bakaba ari abo mu ntara ya Rumonge ndetse no muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura Vyo ndakuri subscribe umunywanyi wacu wewe ukurikira makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turi ko turagushikiriza uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ariko aravuga irya nino muti none vyoba bimeze gute umwe mu batwandikiye yanditse ati hari ibintu byadutangaje hano mu Rumonge mu bijanye n'ingene igitoro gitangwa ubu tugezaho kugira uronke igitoro ubanza kwandikira buramatari akakwemerera nkuko mubibona muri iryo kete umukuru w'umutumba Kanyenkoko yandikiye buramatari kugira ngo aronke igitoro kizomushikana mu rubanza rw'umuryango ruzobera igitega iryo kete ryerekana ko umuyobozi mwishikira wa buramatari ari we yasinye ko amwemereye kuronka igitoro kumbure umuntu yosigura ko byagenze gutyo kubera yarondera igitoro cinshi amaritiro 150 ariko ingorane ica ibaho niyo kumenya ico abategetsi bazorabira ko kugira umuntu aronke igitoro mbega udakundwa we bizoca bigenda gute ibaze nk'umugambwe badakunda ufise urubanza bazokwandikira buramatari ngo abahe igitoro co kuja mu rubanza rw'umugambwe adashaka mu ntara yiwe abategetsi nibakora ibishoboka byose abanyagihugu bakenera biboneke neza mu gihugu atari gutyo bizogorana nitwagera aho ikintu cyose tubanza gusaba uruhusha buramatari kugira duhabwe uburenganzira bwo kugura ico dukeneye muri komine Ntahangwa umunyagihugu nawe yatwandikiye yidogera inyifato ya Mustanteri Ernest Niyonzima ubutumwa bwiwe bwadushikiye ejo haheze nawe yanditse ati amahoro turasavye udufashe gushira ahabona inyifato za Mustanteri Ernest Niyonzima kubijanye n'igitoro ejo kugenekerezo ry'icenda z'ukwezi kwa munani umwaka 2022 twiriwe dutondeye essence kuri station iri imbere ya Chez Gerard Kigobe station ya Interpetrole kera yahoze yitwa Engine Kigobe ejo rero twiriwe dutonze igitoro kije buno nyene mustaneri wa komine Ntahangwa akaba yaciye aza avuga ko bomuha igitoro ngo cimiduga izoja kuri internoma uyu munsi baciye bamuha amaritiro 2200 kuko yazanye imiduga myinshi hari benshi baciye babura igitoro imiduga niho yaraye Igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa 8 mwaka w'2022 iyo stasiyo yasubiriye kuronka igitoro gishitse kandi mu staneri wa Ntangwa yaciye agaruka avuga kumwe yavuga ejo ngo ko bategerezwa kumwa igitoro kingana ico bamuhaye ejo abari bahari bateye ugwamo gwinshi bavuga ko ariho baraye kubera igitoro cejo ariwe yagitwaye bati none uragarutse igitangaje imiduga bujuje igitoro ejo niyo yagarutse uyu munsi kunywesha gushasha kandi bayihaye twatohoje twasanze amastasiyo ari muri Ntahangwa yose aronse igitoro mustanteri acaza gutora ico ashaka ubu ngo yoba afise akagwi kamucururiza igitoro ca magendo aho ibidu ya maritero 20 ngo boba bayigurisha ibihumbi 120 vy'amarundi ibaze nkejo ikamyo yari yazanye amaritiro 10,000 wewenyene acajana amaritiro 200,000 abandi benshi barabura turasavye abamutwara bakoreye amatohoza kuri izo nyifato za mustanteri Ernest Niyonzima igitoro gikwiriye gutangwa baravye uko abantu bashitse kuri station kigatangwa bataravye ngo naka numukuru kuko twese tuba dufise ivyo dukora vyihuta bishitse naho hakaba impamvu idasanzwe yotuma umuntu arenga kubandi batonze byosigurwa neza abatonze imbere yiwe bakabimwemerera ntihagumaho igikenye cabategetsi abanyagihugu bazoba bigorewe noneho leta irasanganywe ibitoro vyayo yoraba abategetsi bakanywesha mu bibanza byabagenewe ibi bibazo bikaba byarungitswe n'abanyagihugu kandi ibyo bibazo bikaba byumvikana umushikiranganje Marie Chantal nije imbere ajejwe ubudandaji arakwiye gusigura akongera agashiraho amategeko yumvikana kukungene igitoro gitangwa muri kino gihe gikenye ko bamwe nabandi bakaba bagiye baragira ico bavuga umwe ati gutunganiriza abujejwe ataka mwana wa mama ni vy'igihugu gikeneye hari inyifato n'ingendo bikwiye guhinduka kubitwa indongozi zimwe zimwe hanyuma ngo igitoro ca magendo none ntimwumva ko ari idiri rikomeye byundi ati ivyo bintu birimwo kurenganya ababijejwe bara ivyo bintu birimwo akarenganyo babijejwe barebe babikorere ko bitwaze igikenye canke icubahiro bafise guhohotera abene gihugu Yundi ati ibi bintu birababaje cyane kubona abategetsi bariko barakora ibintu nk'ivyo kandi abanyagihugu nabo bababaye niharabwe ico kogwa abo bategetsi nimba koko ivyo bibavugwa ko ari ivyo ari ukuri bahanwe Yundi ati ikibazo kiri mu gihugu nuko nta muntu nuko atamuto atamukuru umuntu afata kwizegwa gusa n'igihugu aca ati umuntu apfa kwizegwa n'igihugu gusa acabona byose ko abishoboye nihatari ariko mutama son excellence na mutama Gervas ndirakobuca bazokosora nibobona bazobikosora nibamubona bo ntago bafyinata bariko barakora yundi ati erega rimwe na rimwe nitwe twikwegera burya turakwiye kuja hamwe tugafata mu mugongo naho abo bo kuri Interpetrole umunsi wa kabiri yo bahagurukira rimwe baramutesha si bakamutesha si no muguma mwidoga mu ntamatama nakizovamwo yundi ati niko bimeze nyine ikiza kitaguhitanye ikiza kitaguhitanye kiraguhitaniza abariko baratungirwa abariko baratungira mwirikena ry'igitoro sibake kweri undi ati Interpetrole nikora akazi ku bakozi bayo kuko nabo ntibera hama mutama Gervas nakore umuti kuri uwo mustaneri agomba kwigira akamana muri leta nkozi mbyeyi agateka aho kamye nivyo kabisa nibabesha ariko ivyo tubona nagahomera munwa nawe namwe tutubahuka kuvuga igisigaye n'ukuduga yundi ati ewe Burundi bwacu uratwengeje urababaje burya buriya akabiga twengwa nka keza amabi ukoregwa n'abari ku ntwaro awo yavuga ngo ayamare ko ubu nta jambo dufise abashinga amateka nta jambo bafise dusigaye tubura no tuvuganira bizoherera hehe none twicwe n'inzara bivuye none twicwe n'inzara bivuye kuba dutwara oya ninge iyo ngendo siyo nabo baja ngaho bakaturyosha ryosha kugira ngo baduhume amaso nibisubire ko kuko vyo bamerera nabi naho zokwemera gupfa kubera inda zabo bindati n'ukuri inyifato nkiyo irakwiye kuranduranwa n'imizi inyifato benizo harabatware bakunze kuzikora ariko bari bakwiye kumenya ko ivyisi bizunguruka abo barenganya uyu munsi bitwaje ijunja bafise nabo ejo harabo haraho bazore barenganya bibuke igihe Samandari yaja ibwami bakamuzimana imvuzo ivyo rero ni bimwe mu vy'abandi bagiye baravuga bamwe nabandi bagiye baravuga kuri ivyo bibazo bijejwe rero bokurikirana bakarabira hafi ico kibazo kiguma kibonekeza kubera ibura ry'igito mu ntango z'ano makuru mwumvirije ho gatoyi Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe Oricom we aragaruka kugituma ibintu biyangara mu gihugu kubera abategetsi baje mu rudandazwa kurikira Gabriel Rufyiri uko we abitangaza
mu Burundi usanga ibintu byose bikenye isukari ntushobora kuyironka ntushobora kuronka ibitoro ntushobora kuronka isima ntushobora kuronka ibinyobwa bya Burundi byose ntushobora kuronka amadovize umwe nguri kuronderera umugi amafaranga y'amanyamahanga uri kurabirondera umwe uri kuronderera umugi none ivyo bintu kugira ngo ikintu kibanze gitore umuti mubanda gishirebwo nuko leta yobanze kirukana abantu bose bari muri leta bari mu rudandazo rwavyo kuko benshi n'abadandaza muri leta kandi bakabikora binyuranye n'amategeko kuko hari itegeko bita ko kizira kubangikanya amabanga la loi sur les incompatibilités kumva rero abantu bari muri leta bari mu isukari bari mu isima bari mu bitoro bari mu sinzi none bazokwimvira igihugu cyari no nabo bahari bazokwimvira igihugu cyari naje mu bambarize cyane bazokwimvira igihugu ivyo rero biramutse bitahagaze cyacivugo cha leta umufuko wose uronka amafaranga umuntu wose urinzi ufungu ndabarahiye n'icyo batubigishije ko na gatoya nico gituma musanga amabarabara usanga ibarabara ryarabomotse mugabo rero hari usanga aho itaje y'umuntu nico kibazo mbona dufise twibaza yuko nibi by'ubusuma tuko tubyaye report ko turavuga niho hose byugariye muri uvuge tandukani ineza ya benshi cakabura byose uyo ni umuntu agomba kwitwa anomi politique uwagiye gukora ibya politique ariko mudandaza wewe ndabibabwiye arondera inyungu none abantu bagiye muri politique bacha baje no kudandaza mwe muvije bintu bica kandi ari n'amateka bibuza ayo mateka bibuza rero ni byiza ko twese tuvyumva tukumva ko bitagomba kugenda gucyo bigahagarara ninde yosigura ingene isukari dashobora kuboneka adashobora gusigura ninde yosigura ingene isimi dashobora kuboneka kato ibitoro bidashobora kuboneka ntitwavuze imiti nibindi ivyo rero murumva yuko abantu bose bagwara mubaze umuntu wese afite amafaranga aca yiruka mu Rwanda aca yiruka muri Kenya kandi bagenda basinzikaye kubera usanga n'ibikoresho ngaha biba bidakwiye ivyo rero tugomba n'ukuri abantu bari imbere yacu bariko baradutwara bikorera iyo mutwaro nabo bareke ibyo bintu byo kudandaza babireke ni babireke nshobora kubafasha igihugu